sahlupheka sahlushwa ngabantu behlezi laphana yini into ebakhathaze ngathi sikhathaze base bakhathaze ngani ubakhathaze ngani ngoba ulandelwa yithi ithina siphuma emakhasi sekuye sibizwa ngoba bamkhulu bethu bathu uNkulunkulu lapha yini ukhathazileko kababo